oyagala kutandika kulima oba kulunda. Wefunira amagezi agechikugu okuva mu balimi n'abalunzi ab'enkizo okwetoloola eggwanga mu programu y'enganzi
Happy Farmers NCO Bulimi n'Obulunzi with Ivan Chimulichikozie.